Zambe, Azali Koya Makolo Ezana
Afrika na komina nute Kenya si alembi Azali Koya Dane Ezana Zela
Azali Koya Mona Zambe Azali Koya
Ezana Zela
Zola
Zola,
Bakulu, Bakulu,
Zola,
Bakulu,
Azali koya makolo yisa nansila